Kuva hatangura kuvugwa ikena ry'igitoro nta n'imwe byari bwashike ngo dukorere ku rwego rw'igipolisi kuko rwari rusanzwe rwari ipanze ku buryo rwihagira aho runyweshereza igitoro aho naho ni kuri station iraho bita kwa Siyoni ariko mu mpera z'inondwi twari dusozereye hari byatangaje abanyagihugu bo muri karitsiye k'inama neza na neza ku ibarabara rya 20 kuri station top 7 imiduga y'igipolisi yari yakubise harazima iniganira igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu n'abanyagihugu uyasanzwe agendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu yari ari ku murongo arigana uko babyakiriye
haraje njye kuwa gatandatu ishira wa mungu igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu aho rero hashya haza kunywesha iz'igipolisi ibya mbere tubonye imodoka z'igipolisi zitonze ku mastasiyo zije kunywesha hamwe n'abantu basanzwe twibaza ati indege y'igipolisi tukimenya bafise sitasiyo yabo nabo ntaco bafise boba baje kugurisha nibaza twabuze nyinshi kubera twaje abapolisi batubwira ngo tubitahure uko tubibonye
mbega ayo makenga y'abanyagihugu ntiyo bafise ishingiro uravye uko ku rubuga ibintu vyifashe kuri magendo igitoro cariraye kandi abakidandaza ntibigera bakomwakomwa ingaruka zikaba ziheza zikagaruka ku banyagihugu basanzwe banugarijwe n'ubukene butagira izina uyu munyagihugu yaganiriye na RPA asanzwe yunguruza abantu akoresheje itagisi arigana uko vyifashe muri kino gihe
uko tubibuze niko tutwabakiriya nk'akarorero nko kuva mu gisagara ca Bujumbura uja mu Carama twahesha inota ya 30 kubera ko irico twatwayibuze 15 kare uva muri Ville uja mu Carama wari 10,000 canke 12 vyagoranye rero biratabaje cane ko tunasiba turazimba abenegihugu kandi nabo nyine atababakura
muri kino gihe hasanzwe hari ubukene bwokora amakara bugata abanyagihugu basaba leta kubatezurira ikava mu majambo igashira mu ngiro ivyo yabemereye muri nyakanga 2022 aho umukuru w'igihugu yamenyesha ko igitoro kitazosubira kubura kuko ico gisata yamaze kucifatira mu minwe.